Bakunzi ba radio umurisho turabaramukije akanakanya kumviriza kiganiro ndondeza mushikirwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno munsi kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro twari twatanguye ku munsi w'Imana uheze, ibiganiro bijyanye n'imitego bamwe mu Barundi bagenda baragwamwo, imitego bategwa n'abakozi n'akabiri ko kwiperereza, aho hariho ababeshwa ko hoba hari ibigwanisho baba ariko baragurisha ku mihari yafashe inzira y'umuheto. Ugasanga ariko ni imitego itumbereye cyane cyane kwiba amafaranga no kwiba imiduga, bikaca bivanamwo no kuhitana ubuzima bw'abantu. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kubaganirira ku bijyanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ry'abagabo batatu mu ntara ya Rumonge, uwitwa Gilbert Ndayishimiye, uwitwa Jack Nibigira na Esiron Shinya Bigoyi. Hari wundi agira kane tutaramenya amakuru yiwe neza ko byaba byahavuye byemezwa ko nawe yabuzwe irengero burundu. Aba bose bakaba rero babuzwe irengero baburirwa mu ntara ya Gitega kuwa 11 nzero mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ikiganiro ndondeza murakimenyereye, mu mwanya wa mbere tuca tubaha umwidondoro w'ababuzwe irengero, mu gice kigira kabiri naho tukaja kubabwira ibijyanye n'ingene bafashwe be n'ingene babuzwe irengero nyene. Ba rero tugiye kubabwira ubwa mbere twumvise babuzwe irengero, tubabwiye ko ari abagabo batatu bo mu Rumonge, hakaba n'undi agira kane tutaramenya neza ivyiwe. Jack Nibigira bamwe bamuzi ku izina ry'itazirano rya baragunzwa, n'umwarimu yigisha kuri Ecofo Mayengo aho ni muri zone Kigwena. Imbere yaho akaba naho yari yarakoze kuri lise kominare ya Mutambara, aho hose ni muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Jack Nibigira arubatse ugwiwe, akaba n'umuvyeyi w'abana batanu, asanzwe aba mu gisagara ca Rumonge. Mu bijanye na politike tubajije bamwegereye batubwiye ko Jack Nibigira atamugambwe yoba yarimwo. Uwundi yabuzwe irengero ni Gilbert Ndayishimiye. Gilbert Ndayishimiye we ni nawe mudereva w'imodoka yagijyanye. Aba bantu bose babuzwe irengero ku igenekerezo rya 11 nzero mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri, bagiye bava mu Rumonge bajya mu ntara ya Gitega. Gilbert Ndayishimiye asanzwe avuka aho bita Buruhukiro, ni muri komine Rumonge nyene mu ntara ya Rumonge. Akaba mu kazi kiwe ka misi yose twumvise ko yakora mu gisata kijyanye n'iby'amagara y'abantu, akaba yoba yakorera mu gisata kiraba ivyo gukurikirana abana bavugwa ku buntu, cyo kimwe n'abavyeyi bagiye kwibaruka ku buntu aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Ugira gatatu twumvise yabuzwe irengero kuri uwo munsi ni Esiron Shinya Bigoyi, wakaba yavutse mu mwaka w'1992, araheza avukira ku musozi wa Rutunga, ni muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara nyene ya Rumonge. Esiron Shinya Bigoyi yari yarashoboye kurangiza amashuri yiwe yisumbuye, nta kazi yari yashoboye kuronka mu nyuma, akaba n'umubyeyi w'abana batanu. Kubera ko atashoboye kuronka akazi aho mu gihugu, Esiron Shinya Bigoyi yakunda kuzaraja guca ingero mu gihugu cy'u Rwanda. Esiron Shinya Bigoyi yahoze kandi ari umugwanyi muri FNL, akaba yari yarasubijwe mu buzima busanzwe. Abamwegere bakatubwira ko yoba yari mu mugambwe CNL wa Gatongwasa. Twabwiye ko ariho uwundi agira kane, uyu agira kane nta vyinshi vyiwe twashoboye kumenya, turetse ko hariho abavuga ko igihe bano bantu batatu bagenda bagiye bajyanye mu modoka n'uwitwa Juma nawe nyine ava Buruhukiro aho muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Nta zina rindi twashoboye kumenya ryo yitwa Juma. Icyo twashoboye kumenya gusa nuko Juma yakora akazi kukunguruza abantu hagati ya Rumonge na Buruhukiro. tucereyo tuboneraho akagihu gusaba abaza gukurikirana kino kiganiro bashobora kwabazi uyu yitwa Juma kumoheza bakatwandikira muri ndondeza bakatubwira amakuru bafise yerekeye Juma haba kubijyanye n'umwidondoro wiwe eka kandi haba no kubijyanye nibi by'uko yoba yarabuzwe irengero hamwe yoba atasubiye kuboneka cyangwa yoba yarasubiye kuboneka tugaheza tukabimenya Uweza twinjira mu gice kigira kabiri aricyo nyezi na cha kino kiganiro ni gice kijanye n'ibugurengero by'abantu kwigenekerezo rya 11 nzero muri mwaka 2020 icyo gihe hari ku munsi wa gatandatu niho nkuko byavuye bivugwa na nyene imodoka uwitwa Jack Nibigira yagiye gukota imodoka aza kuyikotera nyene imodoka Jeep Mitsubishi yo mu bwoko bwa Pajero EO ifise imparati 17. Ibi byagiye kumenyekana haciye iminsi ine abantu babuzwe irengero aho nyene iyi modoka yatanze ubutumwa kuri za WhatsApp ubutumwa bukoze muri audio ariko aravuga aho yatabaga avuga imodoka yiwe yabuzwe irengero acaravuga n'uwo yayikotesheje ko yongera kandi aravuga uwagiye anyonga iyo modoka uwitwa Gilbert Ndayishimiye umuntu yumvirije ubwo butumwa yumva ko imodoka yavuye mu rumonge aho ku munsi wa gatandatu kwigenekeza rya 11/0 mu 2020 ija mu ntara ya Gitega irimo bano bantu babiri bavuga ko bagiye ku rubanza icyo twashoboye kumenya mu matohoza twebwe twakoze nisekeza ndondeza nuko iyo modoka itagendeyemo abantu babiri gusa bamwe mu bambere batangiye kutubwira iby'iyo modoka bo batubwiye ko imodoka bayibonye irimo abantu batatu abo ni cyane cyane abavuga ko bayibonye igeze aho bita buruhukiro cyo kimwe n'abavuga ko bayibonye igeze ibururi abo bavuga ko imodoka irimo abantu batatu ariko isoko ryacu kandi rindi ryatubwiye ko imodoka yagendeyemo abantu bane iri soko ni isoko ryemeza ko igikorwa abantu bari bagiye ko cyari bari mu iryo soko bari bazi icyo abantu bari bagiye gukora igitega abandi bantu rero babiri uretse Jack Nibigira na Gilbert Ndayishimiye babiri biyongeye ko acaba ari Esron Shinyabigoye be n'umwe yitwa Juma tutashoboye kumenya ikirenga ngaho kubijyanye n'umwidondoro wiwe imodoka imaze kugenda mu ntara ya Gitega abayirimwo bageze Gitega barabimenyesheje uwa mbere yabimenyeshejwe ni nyene imodoka igihe cy'isaha 7:52 ku murango abari muri ino modoka bara umwe muri bo yaratelefonye nyene imodoka aramumenyesha ko bari bamaze gushika mu gisagara cha Gitega nyene imodoka avuga ko inyuma yahise ahindwi 7:52 atigeze asubira kuronka ubutumwa na bumwe buvuye ku bari muri iyo modoka yatabaza avuga asaba ko abantu bamufasha kurondeza imodoka yiwe yagiye cyo kimwe n'abari bayirimwo abari muri ino modoka ikindi kintu cyashoboye kumenyekana kiberekeye giciye mu matelefone nuko igihe cy'isaha 11 z'umugoroba uwo munsi nyene bari bakiri Gitega ibi byavuye he aho byavuye ibi nuko abagerageje kurondera ababo bagiye muri cya gisata kirabe byo gutumana ko amakuru AFCT babwiye ko igihe cy'isaha 11 z'umugoroba telefone yo kwa Gilbert Ndayishimiye yakoze kandi ko yakoreye aho nyine mu ntara ya Gitega igihe cy'isaha 1 y'ijoro abandi bashoboye kutubwira umwe mu miryango yabuzwe irengero hari umwe yaronse ubutumwa buvuye mu telefone yuwiwe muri iyo telefone uyu muntu akaba yanditse avuga ko bari bageze ibururi bari mu nzira basubira mu rumonge ariko igitangaje nuko bano bantu batigeze bashika mu rumonge muri ico gihe twebwe turavye amatohoza twakoze twibaza ko imodoka yari ikiri Gitega kwahubwo abari bafashe bano bantu baci bakoresha amatelefone yabo kugira ngo bahubye amatohoza nkuko tumaze kuyimenyera murabyuka no muri mitohoza twaheruka kubabwira byabamwe baburiye muntara ya Murambya no kuvuga witwa George Ndayizeye cyo kimwe na Michel Harushimana aba nabo nyine bamaze gufatwa amatelefone yabo yaciye afatwa maze ababafashe batangura kwandikira abantu kenshi mwiperereza ibyo babikora kugira ngo bate mu mitego abandi bantu bamenye abariko baravugana n'abafashwe bongere bavugane n'imiryango mu ntumbero y'uguta mu mitego abahora bavugana n'abafashwe bongere kandi bahende imiryango ntiyeze birondeze aba babuzwe irenge twibaza rero ko buno butumwe bwavuye mu telefone gicisa y'email y'ijoro bwari butumbereye ibyo by'uguhubya abazokora amatohoza. Ikindi bitangaje nuko aya matelefone naho yari kwarakora ayo masaha twagiye turavuga nuko abantu bobo bamwe bari bagiye igitega aho bavuganye ubwa nyuma bavuganye igihe cy'isaha 8 z'umurango uretse nyine n'imodoka bavuganye isaha 7:52 hari abandi bagiye baravugana cyane cyane abo byitwa ko bari bazi igikorwa abantu bari bagiye ko aho mu ntara ya gitega muri ibyo nyine mbere banatubwiye nkuko tutakubigaruka ko imbere nuko ubutumwa bwanditswe ico gihe ahisa 8 ubwanyo bwavuga ko bafashwe nkuko kandi twamaze kwivuga imijyango y'ababuzwe irengero yaratabaje mu gipolisi cy'u Burundi cyane cyane bakaba ari nk'aba bari babuze imodoka batavuga igipolisi cyo fasha aho bo bituye nabo mu Nyamiramabi mu gisagara cya Bujumbura muri police judiciaire aba nabo barasabye baratanze ubutumwa hirya no hino mu gihugu basaba ahantu hose iyi modoka boyibona ko bose bayifata imodoka ntiyigeze isubira kuboneka nkuko nabayirimo batigeze basubira kuboneka mwisekeza ndondeza twararondeye cyane ikintu none abantu bari bagiye gukora mu ntara ya Gitega twamaze kubibabwira igihe Jacques Nibigira yagenda gukota iyi modoka kwa nyeneyo yagiye avuga ko ashaka kuja ku rubanza mu ntara ya Gitega maze nyine imodoka nawe acamuha umushoferi agenda twaye imodoka umushoferi twamaze kubabwira n'uwitwa Gilbert Ndayishimiye no kuvuga rero ko abagiye igitega bitwa ko bagiye ku rubanza nkuko twagiye turagerageza no kwimenya mu miryango yabo bamwe muri bo baravuze mu miryango ko bagiye ku rubanza ariko hari umwe muri bo yagiye avuga umujyango ko agiye mu bikorwa bya politike mbega ibyo bikorwa bya politike waba yagiyemo ibyo babyari biki mwisekeza ndondeza turiko turatohoza twarashoboye kuronka umwe yatwemereye ko azi neza icyo abantu bari bagiye gukora mu ntara ya Gitega we yatumenyesheje ko abagiye bari barungitswe gutora bahari umuzigo yari abatumye gutora aho mu ntara ya Gitega nituzi ko abagiye bo bagiye bazi ibyari biri mu muzigo bari bagiye gutora icyo tuzi gusa nuko umwe muri abo bagiye yarungikanywe amafaranga atari make amafaranga y'amadorari yaragiye agejejwe kuriha uwo muzigo bari bagiye gutora baragenda barashika aho mu ntara ya Gitega nkuko twamaze kubibabwira bashitse bagera aho bita mu Magarama aho mu Magarama niho byitwa kandi ko n'umuzigo bari bagiye kuwutora makuru ya nyuma nkuko tumaze kubivuga bandikiye umwe yitwa ko yabatumye gutora umuzigo bamubwira bati turafashwe wari umutego guhera icyo gihe ntibigeze basubira gutorwa ku matelefone yabo ikindi twashoboye kumenya mu matohoza twari ko turakora mu isekeza ndondeza nuko abanyene bari bazi ko bagiye gutora umuzigo hari uwundi muntu bagiye bavugana ku telefone uyu bavugana ku telefone ni umuntu yahoze ari gisongereza cy'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi cya kera abita ex-Fab uyu benshi amuzi ku izina ry'itazirano rya Floribert uyu Floribert yahoze ari umusirikare w'umu ex-Fab yari yarahunze igihugu uyu rero niwe yitwa ko yari hagati yabitwa ko bari bagiye gutora umuzigo na nyene umuzigo niwe yitwa ko yagenda arabarangira inzira abarangira naho bagiye gutora umuzigo uyu kandi Floribert yitwa ko ari hagati ya nyene umuzigo n'uwari ashaka kugura uwo muzigo rero yo yari hagati y'abantu babiri icyagiye gutangaza nuko muri wa mwanya babantu bavuze ko bari bagiye gufatwa umwe azwi ku itazirano rya Floribert
nawe yaciye azimya telefone yiwe iyo yari yarahungiye. Bisigura koko bishoboka ko Floribert ashobora kuba yarazi icyari gihejeje kuba. Ngaha mu isekeza rya Ndondeza bene ivyo twebwe ntitwigera duheza ngo tubyemeze. Amakuru twakoze mu isekeza Ndondeza nuko twashoboye kurondera n'uyu Floribert. Floribert ntigeze duhakanira ko bano bantu bariko baravugana, ariko icyo atemeza nuko atazi ibyashitse ivyo ari byo. Ayo niyo aho niho twashoboye kugera muri ayo matohoza ku ruhara rwa rwarakozwe n'uyo Floribert. Amakuru twaje turaronka kurindi soko ataho rihuriye nabo se twamaze kuvuga, isoko tumaze kuvuga no mu bindi biganiro bya soko twatuvuga gyegereye iperereza byo kukirimba kwa Peter Nkurunziza na cyane cyane uwitwara yitwa Major Noyer Banyezako. Iryo soko ryo ritubwira ko aba bantu bagiye igitega batabizi bari baguye mu mutego. Umutego tumaze iminsi turiko turabwira kugira ngo tugabishe abandi ntibabandanye kugwa muri uwo mutego. Nkuko twabibabwiye hari umugwi wegereye umugwi ugizwe na bamwe makozi biperereza baba batwagwa n'uwitwa Major Banyezako. Umutego baba bakora wari umutego cyane cyane ujyanye n'ukunyaga amafaranga y'abantu, kubatwara imiduga, eka kandi no gufata abo bagwanya ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza. Nkuko twabwiye umutego umwe wubatse n'umutego ugigwa n'impande zine. Ubwa mbere hari uruhande rwa mbere twari basigaye mu gihe giheruka. Uruhande rwa mbere nawo bakozi biperereza bivuga ko barongowe na Major Noyer Banyezako. Aba icyo wabakora nuko bahenda abo bavuga ko bashaka kubandanya urugamba rw'ugwanya Peter Nkurunziza bakoresheje umuheto. Bakagerageza kubahenda bavuga ko bafise ibigwanisho bashaka kugurisha. Abagura ibigwanisho bo ntibabazi ko ariko abigurira abakozi biperereza. Kenshi ababigurisha bavuga ko ari ibigwanisho bakoresheje kera ku rugamba banyegeje, canke ko ari abasirikare bafise ibigwanisho bashoboye gukura mu makambi bakoreramwo, eka ntibigera bivuga neza na neza abaribo. Ariko nkuko twabibabwiye imigani giheruka baba ari abakozi biperereza bashaka kuta mu mutego abandi barundi. Umugwi ugira kabiri ni umugwi wabo twita aba intermediaire. Aba intermediaire ni aba baba hagati yo kwa y'umugwi w'abakozi biperereza, bamwe abeshya ko bashaka kugurisha ibigwanisho, n'abandi bari mu mihari ivuga ko yishinze kugira urugamba rwa gisirikare mu rwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura. Aba rero kenshi babagizwe n'abantu baje gukora bizigigwa. Aba bizigigwa baba ari nk'abantu bahoze mu nzego z'umutekano, bakaba kenshi usanga ari nk'abasirikare b'aba ex-FARD. Twabwiye nk'uyu twamaze kubabwira ko yari gisongerezi mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ica kera. Kenshi rero ari bene abo bakaba bazwi ko batemera ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza, ariko bamwe muri abo ziba ari inderetsi bashobora no kuba barungitswe mu bihugu bitandukanye kugira ngo bakurikirane abatavuganwe n'ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza. Umugwi rero twamaze kumva imigwi ibiri, umugwi w'ababeshya n'abakozi biperereza, umugwi w'abatwita aba intermediaire, ni ukuvuga aba bagejwe kujya gukoka abitwa ko bagomba kugura ibigwanisho. Hari umugwi ugira gatatu n'uyu mugwi w'abarobere, umugwi w'imigwi ya gisirikare ishaka kurwanya ubutegetsi ikoresheje ingufu za gisirikare, bobo bakeneye ibigwanisho. Hari umugwi wa nyuma n'umugwi w'inzirakarengane, umugwi ugira kane. Umugwi w'inzirakarengane n'aba batumwa gutwara amafaranga bakagenda bazi ko bagiye gutora umuzigo, kenshi bataba bazi uwo muzigo ikiba kirimo. N'aba kandi batanga imiduga yabo bakayikotesha bazi ko ari gukotesha bisanzwe imodoka, batazi imodoka igikorwa yoba igiye gukoreshwamo. Aba rero kenshi nibo bahagwa kuko bagira kugenda batwaye ayo mafaranga bakaca bashika mu minwe y'abakozi biperereza bacyabacakira, bakabatwara amafaranga, bakabatwara imodoka rimwe na rimwe, bakabatwara n'ubuzima. Ibishobora kuba rero byarashyitse kuri bana bagabo bane bo mu ntara ya Rumonge bagiye kugitega bishobora kuba ari izo. Amakuru twebwe dufise mu isekeza Ndondeza
avuga kwigiye bavuze ko bageze mu magarama ahigitega baci yafatwa n'abakozi biperereza bakabo baci banahabwa wa major noye banyeza ko ayo makuru kandi kuva avuga ko kuva bafashwe atawasuye kuba kubitigisha yabimodoka yabantu yabamafaranga bagiye batwaye byose byagiye gucyo isoko ryacu rimwe gyegereye iperereza rivuga ko abantu bafatwa gucyo kenshi bo babaca baganza kugwa kugira ngo ntibaze bagaruke kuvuga icyabaye ntidushobora kwemeza muri kino kiganiro kuba no bagabo batatu cyane cyane twavuze n'umwe wa kane tutazi neza ibyiwe wabaramaze kuganza kugwa uko twama tubikora mu isekeza ndondeza dusaba inzego z'igihugu ko ziheza zigakora amatohoza zikavuga abantu iyo bararoye dusaba ko inzego z'igihugu zerekana iyo zashyize Jacques Nibigira Gilbert Ndayishimiye Esron Shinyabigoye n'uyu wa kane ashobora kuba yitwa Juma tutazi neza ibyiwe ni ngaha rero tuce turangiriza kino kiganiro cy'uno munsi murakoze.